Ndabwera pamaso pano. Ndabwera pamaso pano. Ndabwera pamaso pano. Ndabwera pamaso pano. Ndilape pamaso pano. Ndilape pamaso pano. Ndilape pamaso pano. Ndilape pamaso pano. Ndagonja pamaso pano. Ndagonja pamaso pano. Ndagonja pamaso pano. Ndagonja, ndagonja pamaso pano. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Henereke chale mtumiki wanu. Believer. Lero pa 5 July 2024. Ulendo. Sabutopiki. Mtima. Olapa. Muli bwanji detsa. Mulungu atitsogolera endi tapambana. Mundikhuluke fama wanga dzimveka chonchi. Haleluya. Ulendoja watheka wa angonia. Ndilankhula pano tagona pa detsa. Lero mama pano tikulowa Mozambiki. Maintercessor pitilizani kupinda maondo. Kuti Mulungu amene akakhale Mulungu. Ndipo Mulungu amene akadzivumbulutse. Kuti awili atatu endipate ikachitike mu ulemerero. Kunali nji nsabatayi. Believer, Mulungu nsabata imene alankhula zambiri. Ndipo watidabwitsanso tanenepa. Sitili chimodzi-modzi chifukwa minofu ndi yagawidwa. Takhwasula kwa mbiri. Mande timakambe ananena kuti kusadziwa nkufa komwe. Dziko langa ngati anthu ambiri avulala, ambiri anongeka. Kusadziwa. Akadadziwa Balaki. Akadadziwa kuti anthu amene afuna kulimbana nawo ndi anthu amapangano. Sakadalimbana nawo. Balaki chifukwa cha kusadziwa. Endi tinaona ife mande kunena kuti mbumba ya Israeli idabwera ndi kumanga mahema awo mchigwa cha Moabu. Moyandikana ndi Moabu. Mchigwa chija cha Jordan. Akuti Balaki kungoona. Kungoona mene dzikuonekeramo ndekuti amenewa adzanyambita dziko. Eti kungoganisa mene Aisraeli achulukiramu ndi dziko langali adzalinyambita monga ng'ombe amanyambitira udzu. Pomwepo nkufunafuna Balamu kuti adzatembelere Aisraeli. Kusadziwa nkufa komwe. Dziko langa ambiri tapekera zinkhani, ambiri taelekezera. Mwina wina angoneka kufira maso kwa maso wa chamba ya. Ena tanina kuti, amene, mwona maso wa chamba. Kusadziwa mkufa kwamwe. Azimai ena mwoneka ngada hule umasa hule. Azimai ena dango bado useka. Azimai ena dango bado ziche pesa ndi achimwemwe. Pena ngadusudziwa. Ukoza kumona wina ngada hule kwa masi hule. Kuta kwa zimai ena dana ndia nzao, chifuda nzao alibe mabanja. Ndi akamaona akuyenda kapena akuseka ndia munao. Mpaka na adafika onga Balaki. Dzikone kangata dzandila ndamamuna. Ndikuyamba udani. Ndikuyamba kusagwirisana. Ndikuyamba zinthu zosayenera. Chifuka akadadziwa Balaki. kuti Israeli safuna nkhondo akungopuma. Akadadziwa Balaki kuti mbumba ya ana Mulungu sidamange mahema awo ndi cholinga chakuti aononge Mowabu. Akadadziwa sakadapitanso kwa Balaamu kukapempha kuti atemberere Israeli. Koma chifukwa chosadziwa adadzipalamulira ekha nkhondo. Angati amene mwanyoza chifukwa chosadziwa. Timanena ife mande ona kuti ena mudanyoza anthu opangisa ma interview. Ena mudanyoza anthu amene akadakukwatirani adaoneka ngati mphawi. Ndiye mukufuna kwambiri anthu adzibwera dzakufunsirani olemera. Chifukwa chosadziwa pano mukulira. Munthu amene akadakukwatirani adakwatira wina. Paino adabwera mwa simple kwambiri. Adabwera ndi njinga kapalasa kwawo ali mkali moto. Ndiye mutu mwanumu mukufuna kwambiri anthu olemera. Kusadziwa mkufa kwamwe. Angadakulira. Chifukwa chosadziwa. Dzofunika Mulungu atipase ife chidziwiso. Balaki kungoganizira kuti kwambiri amachimwa mmaganizo kumangoganizira. Ameneyi chikuoneka ngati chigawenga. Ameneyi chikuoneka ngati chimene chindithera ufa. Ameneyi timanena ife mande na kuti ena mimba zawo zodangokula koma samadyesa. Kusadziwa. Ana ena amene simudalele bwino akuchikazi kapena akuchimuna chifukwa chosadziwa mudathamangisa. Ena dalera pano anawo mabwana maboss, pano anawo akuthandiza. Ndemukamayang'ano ndikadadziwa ndikadamulipa school fees bwenzi pano bola mwina akundigwira pankoto. Chifukwa chosadziwa dalitso dathawa. Kusadziwa nkufa komwe. Kusadziwa mkufa kwamwe. Chifukwa chosadziwa. Anthu akulira. Ina ndikhudza paseji pamene tikuwerenga fan chapter number 22 chomwechi. Itikungoganizira basi. Mene akuonekeramo. Amene wadya dzikoli. Mene akuoneka Israeli akungopuma. Osati ali mcholinga choti aononge kapena kuti akulande kanthu akungopuma. Amene akuonekeramu amagwira ntchito ofesi imodzi ndi akazanga amene chakhoza kundigonera mkazi wanga komangopeka basi. Amuna ena atusi njala mchuno. Si amuna onse amene ali anjala mchuno. Amuna ena ngakhalidwe amadzilemekeza amadziwa kuti ali ndi banja akudziwa udindo wawo. Ena ni mabiliva ndi Ayuda alibe chisawawa amadzisunga amadzisamala. Koma ukapanda kudziwa umadana ndi munthu amene sakuchita umamulingalira munthu kuti uyakhoza panga izi pamene saranete sakupanga. Kusadziwa. Kunali nchi msabarai. Lachiwili ndi lachitatu. Tinaona ifana kuti wodalitsika ngodalitsika. Endi lachitatu timanena kuti wodalitsika ndi sunga ntemberere. Biliva kuli anthu kudziko kuno Mulungu adadalitsa. Adalengeza ndalitso pa iwo. Ndi malemba titawerenga lachitatu ndi lachinayi akuti atapemphera Balaamu aja amowabu aja atagona ku nyumba kwake ndakuti atapemphera Balaamu chimene chidachitika Mulungu adamuwuza kuti Balaamu usapite ndi atamwali amenewa ndipo usayerekeze kupita kuti ukatemberere mtundu osankhikawo ndi Mulungu adamuwuza kuti usapita chifukwa Israeli ngodalitsika. Chimene Mulungu amamuzira Balaamu amene kuti ngakhale upite ukungotaya nthawi chifukwa palibe wedi imene unganene kapena kutemberera pa Israeli nkukhala utemberereka ngodalitsika. Ndife tinabwerera kuti kodi tione adadalitsika bwanja Israeli. Ndiye tidaone futi Mulungu adalankhula ndi Abrahamu, adalankhula ndi Isaki, adalankhula ndi Yakobo amene dzina idasintha kukhala Israeli. Ndipo chimene Mulungu adalankhula mwa makolo atatuwo adati ndidzakudalitsa. Ndi Abrahamu adamuza zinthu 6. Isaac ndi Yakobo adauzida zinhu zokwanira status tirimo dzana Mungu Abraham ukada muzoona kuti dzina rako ndidzaibukisa ndikusanuswa kare ntundu waukulu sizokhazwa muzoona kuti ndibukisa dzina wani ndikusanduswa kare ntundu waukulu 2 number 3 ndidzakudalisa and number 4 ndidzadalitsa ali yense okudalitsa iwe number 5 ndidzarembera ali yense otembera iwe and number 6 mabanja onse adzadalisika chifukwa cha iwe ukangochoka momwe uli ndi mau omwewa ya wadalankhulanso ndi Isaac mau omwewa ya wadalankhulanso ndi Yakobo ndiye Mulungu akumuwuza Yakobo Yakobo tamvera aliyense okukutemberera ine ndidzamtemberera aliyense okukudalitsa ine ndidzamdalisa ndi mapangano ndipo Jehova akadalisa adalisa palibe wina amene angabwerese temberero pamene Jehova adalitsa Mulungu akamkweza wina amkweza and palibe wina amene angabwere kuti antsitse wina akakwatidwa and palibe chimene munthu angachite kuti winayo antesere banja kulibe anthu aisa maplani uchuluka kuti athese mabanja aena koma sabati aena aisa maplani ambiri kuti aononge utumiki wawo ena koma sudo unongeke wodalitsika believer ngodalitsika ndionena ndanga apa kundi fomu imene zabusa anthu aisa kukhala maupo kupita kwa bwana wapamwamba amene achoke ndinena pano ali pampando pomwepo haleluya wodalitsika ngodalitsika ena mwaisesa kwatambira kuti afeka kagula zimfiti kuja kaya katipeza zitumwa kaya amene wabasiti aononge ti aphe mmangodabwa kuti mukakumana naye demeni muli bwanja kuti pano ndi kuti mphamvu zokhazokha moti wiki yatheja nimamva pena kutsina koma na wiki ino thupi ndi apa ndi kuchira kwene iwo nkumadabwa kuti usiku utanditambira usiku utangenda ndi mwala tatenga chimfiti number 1 kuti iweyo pita ukathane naye koma leronso mpamene akuyankha kuti ndikumva bwino kwambiri kopasa masiku onse wodalitsika believer ngodalitsika tirose mudzi wati ulimbana ndi anthu dziko langa ulimbana ndi anthu amene sangathane nawo sangathane nawo kulimbana ndi mtundu opanda madzi pompa jampaka na pano ati nchoseso peyawo ati nchoseso headmaster ati nchosese nchitoyi ati ntsitsiso dindo maupo mkati ameneyi bwana adapanga zakuti ameneyi bwana tsiku li adakudelerani dzimabodzadza chabe pamene mukuyesesa kunenera mabodza kwa bwana ndi pamene bwana kunkonda kwambiri kuposa dei mene simudanene mabodza wodalitsika ngodalitsika ndiye muyiki imene ndinagwirisa ntchito chitsanzo cha anthu andale bilibva ndinako kutsimikizika mtima kuti ena anasangalala nazo ena sizidakomere koma chonadi ndi chonadi ngakhale chimapweteka wodalitsika ngodalitsika ndipo tinatsindika kuti palibe munthu amene amakhala pa udindo chifukwa cha nzeru zake kulibe ndinalankhula kwambiri ni ma MP nthawi zambiri ma MP ambiri ngosimbwa amadzimva amaganiza kuti ndalama zawo za kampeni ndi zimene zimapangitsa kuti apambane awine amakhala yawe amene achita kulowerera mukachita mwano pamaso pa Mulungu namuyamba kudzitukumula nokha matukutuku tamverani Jehova sakuyikaninsoni pa OMP mulemekezeni Mulungu amene amayika anthu pa udindo biliva maso wanga ndaona anthu andalama opereka makwabiri do kampeni opereka ufa do kampeni opereka chuma nthawi zawo kugawa nsalu aliyense nsalu folo koma aibwere vote agwa why Mulungu sadamuike tiende kuti wodalitsika ndi yawe ngodalitsika muli bwanji mapurezidenti nonse adzipata zosiyanasiyana amayika munthu paudindo ndi mulungu mdalireni mulungu osati dzimankhwaladzo modziwa ena kuvutika asingangakuposesani ha ineyo nimawinisa munthu kulibe mtsogoleri aliyense wa dziko amamuyika ndi mulungu pamalo mulungu akamfuna mtsogoleri kuti alamule 5 years palibe wontsutsa akamfunanso kuti alamule 10 years palibe wontsutsa biliva ndi zimene zidalipo msabata imene ndetimachita kunenetsa kuti akafuna kuti madalawo alamulire mpaka na 10 years atilamulabe abiliva ndibwereze kumwamba akafuna kuti a president alipo alamulirebe mpaka na 10 years alamulirabe kati nenanji kapandino kadi zanji kati peka nkhani zanji kazi dzitipweteka kazi dzitiwawa kuteku akafuna mulungu ndifuna mumve message imeneyi osati inu mukafuna yaye koma kumwamba akafuna olomurati asena nonso simukumfuna koma kumwamba akafuna alamulabe akandalisa munthu mulungu andalisa ende palibe untemberera mundimvaka mulungu akafuna akafuna mulungu ndagwisa chitsanzo kuti mulungu akafuna gogoi biliva tu dziko la tramari ndi anyamata kupikisana pa president tili ndi agogo kupikisana pa president tili ndi alipo kalewa kupikisana pa president ndi mulungu akafuna gogoi kuti alamulire mulungu sangana zaka alibe nazo kaso haleluya kati sinjira bwanji ayiayi nzetu zachezatha ayiayi akhoza kugona paudindo koma kumwamba ndionati kumwamba kumwamba mulungu akafuna akafuna kumwamba olo asena musamfune kuti akalamba maka koma kumwamba akafuna alamula nde ndinapereka chitsanzo kuti Moses adayamba kulamulira kutsogolera ntchito yawo nzaka 80 ndipo mutumiki kwa mulungu zaka 80 ndikuti ntchito yakuyamba yotumikira adatumika mulungu 40 years 120 years akutumikira mulungu ameneye ndiye mulunguyu akadalitsa palibe wina amene angatemberere kulibe kaya mulungu akufuna nyamarawa sindikunena dzina ya munthu pano kandi nyamara amene adzuka mulungu akuti andalitsa andalitsa dziko imangosintha mwaka modzi kamavotedwe kandi kumeki kandi wina aliyense kumangokhurira naye ameneyi amene biliva kumakhala kumwamba sikudziwa kulankhula sikukampeni kumakhala kumwamba Jehova kadalitsa adalitsa kunalinji msabarayi dzulo timaona dzulo timaona dzulo zotsarira zakusaona dzuloli biliva nkhani ya dzulo inandikhudza kwambiri chimene mulungu adachichita adampangisa Balaamu khungu ndikutsegula maso abuvu nchopyatu chimenechi mulungu adatsegula maso anyama ndikutseka maso a munthu ende munthuyo chifote maso ache adatsekeka adachedwa adakhala pamalo pamodzimodzipo ndikuyamba kumenya bulu kuti ayende bulu sadayende kufikira na bulu adachita kumlankhula biliva tinadzona dzulo kuti kusaona kumachedwetsa ulendo kusaona kumavularitsa kusaona kumaluzitsa ambiri aluza ambiri achedwa ambiri avulala ambiri zinthu zawo zasokonekera kusaona biliva chifukwa cha kusaona anthu adahagana ndi njoka ambiri 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 akumpsompsonana ndi njoka khungu darling 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 ukunziwa amene ukumpsompsonana ndi njoka akukukondadi amene mudziwa dziamuna dzina dzimakonda chuma za akazi zazimayi dziatambwali ndinena pano azimayi ena ni mwamphuno ochuluka dzidabwera dziamuna dzina dzidakwangwanula dzidaberabera zidabandalama zidathawa khungu 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 imaonongetsa zinthu khungu chilimbikiso changa na Mulungu nthawi zonse tentifunsire Mulungu kodi ndipange ndisapange mbuye nditsegweni maso kuti ndizindikire chifukwa zambiri zaonongeka chifukwa cha khungu tajoina zonse ni kujoina khungu kuzepesa dzaneneli dzina dzimene dzikuchita dzinthu dzoyipa zoni maitana kuti dzaneneli dzina believer si aneneli onse amene amavala zoyera nkuti mulungu adayitana ayi ngakhale agwirire baibulo manja usamale kwambiri si onse amene yawe adayitana a dzina dzibandubandu dzochokera kunyanja usamale kwambiri baibulo nakuti yesu pakamwa pake mudzazunikira ndi dzipaso kudziko kuno kuli chimpirikiti and ngati susamalitsa maso ako satseguka ukazi joinisa kuzopweteka kwa mpiri kuzopweteka ama kusinthira tsogolo kukusinthira maloto kuphera mphatso zako kukuphera banja lako mauneneli pwirikiti akazamena jasi akazako mulungu akupasa mkazi wina muleke basi amuna amena jasi amunanu azimayi ampira adabwera kwa amuna kwabwera vumbulutso kutumiki nzimata amene kwabwera vumbulutso ndipo mulungu achita kunena poyera kuti iniyo si amunanga nteradi mulungu andipasa mamuna ku ministry komweko iniyo si amunanga mamuna nkumadabwa naphiri ana folo atabereka ronse siwe nkazanga atero ambuye atero ambuye kuti ndachedwa kwambiri kuti kumwa ndichedwetsa inu mchiwanda chenicheni brifa zonse zikhungu kusaona ambiri avulala mabanja adatha chiministanso chidatha chidatha chiministri dzonandira maombono ochuluka dzulo ati abusa wina atafuna ndipempherere ati ndivule zovala zanga abusa wina atafuna ndipempherere ati nimtumizire paundi abusa kupereka kusikuchimwa koma kukhale kufuna kwanu kamupereka taithi kamukupereka ngati sidi kamukupereka ngati yongothanizira mada kukhale kufuna kwanu usamachitika ngati kompazale zikabwera kuti pase pempera ambuye akutsegule maso kuti amene akuchita kulongosa ndalamayi amene akuchita kukumbusa taifi kodi simudalandire kodi dedi kodi simudalandire dzimene dzinso dzikutsegule maso khungu yaononga zinthu khungu anthu aponda zosenera kuponda ndi ngozi zachitika chifukwa cha khungu kunali nji msabatayi I believe takumbutsana loleni kuti tiombe mkora mu wiki imeneyi pamutu onena kuti mtima olapa tiwerenge limodzi Numeri chapter number 22, verse number 30, mpaka na 34. Oh, hallelujah. Iko makanthai kapano kama thamanga. Verse 30. Bible nakuti, ndipo buu, anati kwa Balaamu. Sindine buru wako, kodi. Amene umaenda umakwera pa ine chiambire ndili wako kufikira na lero lino kodi ndinakuchitira chotere ndi kale lonse ndipo anati iyai verse number 31 pamenepo Yehova anapenyetsa maso a Balaamu naona iye nthenga wa Yehova ali kuima njira lupanga losolola lili kudzanja ndipo anawera mamutu wake nagwa nkhope yake pansi ndipo nthenga wa Yehova ananena naye wapandiranji bulu wako katatu tsopano taona ndatuluka kuti nditsutsane nawe popeza njira iyi ikugwetsa chauntu pamaso panga koma bulu anandiona nandipatukira nthawi izi zitatu pondiona akadapanda kundipatukira ndikada kupa iwe ndithu ndikusunga iye wa moyo. Verse yomaliza. Pamenepo Balaamu anati pa mthenga wa Yehova ndachimwa popeza sindinadziwa kuti munayima mondiletsa njira. Ndipo tsopano ngati chikuipirani ndibwerere. Tipemphere. Mulungu wa Israeli, lankhulani nsoni, nenani nsoni, ndi tidzamva dzina la Yesu. Amen. Mtima ugonja, mtima olapa, mzimu usowa. Believer, mtima ugonja kusowa, anthu sakulapa. Dziko langa anthu sakumpepesa Mulungu, kukula mtima, kudelera, kudzimva. Ena chifukwa cha maudindo amafika pona kuti kulapa njani. Passage unena kuti Balaamu maso atatsekeka adampanda bulu kumpanda kumthidzimula mbali kumenya mbali kumgweba mbali bulu kupita konai kupita mbali. Mthenga wa Yehova ali kutsogolo munthu wankulu asakuona. Ukachoka pamaso pa Mulungu maso ako amafa and amene amaona ndi bufu. Mulungu bilifa amakhoza kutseka maso a mtumiki ndikupenyesa maso a chinyama. Amakhoza kwatseka maso a bishop ndikumpangisa mwana wa kwayala ndikumaona maso mphenya ndikumalankhana ndi Mulungu koma chimunthu ankulu chilipompo chisakuona uchimo. Uchimo. Bible unena kuti adampanda bulu mpaka na bulu chakugona pansi. Mthidzimuleni. Ndakuti Mulungu adatsegula pakamwa pa bulu kunena ngati munthu. Ndakufunsa iwe kodi ine sindide bulu wako iwe kesa mandikwera daire chikuchitika chi ndidakuchitirapo kale. Balaamu ai pomwepo Mulungu adatsegula maso atatseguka maso a Balaamu adaona mthenga wa Yehova lupanga ili mdzanja. Marembo akunena kuti pomwepo nkhope ya Balaamu idagwa pansi. Itagwa pansi nkhope ya Balaamu. Mthenga Yehova anena kuti iwe haleluya usamare. Usamare kwa mpiri endi kubwerera kundabwerera iwe. Ndipo bulu wako akadapanda kupambuka ndikada kuphera. Usamare kuti bulu ankandiona bulu yankandithawa akadapanda kundipatukira bulu. Balaamu ukadafa. Ukadafa. Ati pomwepo Balaamu pomwepo kugwankhope pansi pomwepo Balaamu pomwepo adalapa ndikupepesa pomwepo Balaamu pomwepo mpaka nakuti pepani chikakukomerani ndibwerere. Mukumve kulapa sakuchita ndale endi sakukula mtima akudziwa kuti alakwitsa anyamuka ulendo oletsedwa sakufunika kuti akatembelere mpumba ya Mulungu. Mtima olapa ogonja mukalakwisa mudzipepesa. Bilifa tikutseka sabarai ukalakwisa udzipepesa kuti kuchimene Mulungu amachifuna kwa mpiri ndi mtima ogonja mtima olapa mtima opepesa mtima wodzotsa chita ine chinchoipa osamadziyenereza osamadziyeresa padzadzanthu odziyeresa padzadzanthu odzimva achimwa soonika ngati achimwa makani ni ndale pamaso pa Mulungu zotsarira zake yawe amakukanda amakukanda mukuimba abe waya mutagonedwa usiku sungalape mulalikira abe mukuenda moyo wauchimo simungalape mulibe mantha ndi Mulungu mupitilizabe ulendo musadayanjane ndi Mulungu simungagonje simungampepese Mulungu simungalape mukhalabe ukula mtima mpaka naliti mukhalabe wozembazemba mpaka naliti mukhalabe ogonana ndi amuna aeni mpaka naliti mukhalabe avigololo mpaka naliti simungalape. Dziko la dzadza ndi anthu ovala church uniform dza white dza black koma osalapa akhoza kuimba nyimbo za worship koma atapalamula salapa kozaso kukhala kutsogolo kugome tondo viro karavala ndevuza imbiri koma josalapa olo koma dzimapulira kudzachipembedzo ngaramameta mpala ndekuti mutuma womo ndi mpala wokhokha ngaramasunga ndevu ndekuti ni ndevu daily ngaramavala chinkanjo choyera ndekuti chinkanjo chisanga chiponye achichivala daily ngaramamanga nekita ndi nekita yo daily kani mipango yoyera kumutamanga daily kumangovala dzimipango dzoyera mitima ili yakuda mulungu akufuna mtima wogonja osati mtima omanga mpango woyera alibe kaso mulungu ndikusunga ndevu ndibwereze ba alibe kaso mulungu ndikumeta mpala chimene mulungu akuchifuna ndi mtima olapa Balaamu akulibe pani ndachimwa potsagana ndi anthu wandachimwa pepani ndipo ndiloleni ngati nkotheka ndingobwera pano sindikupitiliraso ndikubwerera wina ukamtsudzwa pamene amachimwiratu mukadzudzulidwa mudzimva kuti madzudzulidwa mukatsutsidwa ndi mulungu mudzimva matsutsidwa ndi mulungu ende mudzibwerera mulungu akufuna mtima wogonja mtima wopepesa olapa kulapa biliva tonse ngochimwa tonse ngolephera tanimvetsera ndife ochimwa timachimwa kudzera mmaganizo timachimwa ife pakulankhula kuchoka mamafika madzulo anthu tanena zosanena zimene timayang'ana timachimwa nazonso machidwe athu komanso mchibadwa chathu chochimwa daire ndife ochimwa koma chimene mulungu amachifuna tidzigonja tidzilapa tidzimpepesa kuti maprogramu acha mulungu pa ife adzipitilira koma tikakhala madolo magube odziyenereza odziyeresa osafuna kudzigonja maso a mulungu tamvera umafuta mapangano a mulungu pa iwe Balaamu adati pepani ndibwerere ndachimwa kobasa sindachite bwino mtumikitu haleluya tamala pana maya mfano simungalape bzigolo zimene machita ukaranga lomene machita umbavu amene machita kunama kumene machita ndrama zamasiya zimene mazitafuna simungalape chinyengo chimene chachitikachi simungalape banji tisiyane pamene palero kufikira na mande ngati nkotheka ndi ambuye ndidzatumikira ndili kunsanje kubangula lero ndili padedza ulendo lowa mozambiki mulungu athungwa bwino ndikulimbikitse mulungu akufuna mtima wolapa tipemphere dadi tithandizeni tidzigonja tithandizeni kuti tilape tikupepeseni tachita zinthu zosayenera tiloleni tikhale ngati Balaamu kungoizindikira chimo tidzilapa pompo mwana wanusho tamwali pakulapa nthandizeni kuti adzikupepesani chifukwa mukufuna mtima olapa mu dzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.